nibonge nonke maNazarethe enithe nanginika leli thuba ukuthi uthandaze nani. Nibengicela kini ukuthi nisithandazele thina siku-ANC, sibumbane sibe bantu banye, ngoba naku sesishaywa ubuhlabisa. Ushabisa kusazama kubeka bashaye bonge kakhulu abashe, ngiyabonga.